Lezi zimangaliso zezwelelala zomanga
ishosha siyahamba
iminyaka u7 ngigula bengamathamba empedeni
baba sengihambe 7 years wonke ngihamba kanje wathi ngiyaphula
bengingakubanga ihamba kanje mina
La mekane kulele zungwenge. Aqala uvuleka amedlo bese ngifuthwa ilo baba lapha.
Khuluma.
Iqala ukukhuluma ngesho lokukhuluma ngakho. Ngibaba intombisi
la. Thola abantwana baba thola.
Nalo lunyusana. Kwakuthwa manje othwasa soze ndangithola omnye umntwana. Kufuneka ndifake insini. Wathi usomna lethanda the phone wathi abafuna ukwamkela abantwana baba. Fakamisa izandla lokusemakhaya. Uyelo. Wayena sandi ndiza ndibintshongela.
Ngithuyena mna lo kumkani endathi ngiphuma la enkonzweni ndahlangana namaphara athatha isikhwama sami abaleka naso abuya naso egijima ethi nangu usomnale bashaya ethi phindisana isikhwama kuye
sokela ngathuya singasebenza lo mkhono kodwa uqala kwangena la ekhaya nengalo
yisebenza sesengiyaphila kunakhenza mna somnale
Usomnalo ungqobelile emaphuthweni. Usomnalo wangqobela nasenyameni. Ngiyabonga bomnala.
Uthanga igiye. Uthanga igiye. Uthanga igiye.
Uthanga. Bengicela nje siphinde futhi sithole nje umuntu ongayinikela ngesifunde kuyena isikipa sanamhlanje.
From male to manhood and ultimately fatherhood. Bese siza ke kulimi lesintu ubufana ubuntsizwa kuya ebudodeni ube ubaba.
Ngicela sisho ke awuthi ubufana buya ebudodeni kusuka ebudodeni kuye bubabeni. Fatherhood is the ultimate goal for manhood. Ultimate goal for manhood. Ububaba bumgomo. Iyona nto ephezulu. Iyona nto ebhekwayo wonke umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa nendoda izilwane imbili ezingefani. There is a difference between a male and a man. A male is anybody ofaka ibhulukwe. Kwambani ke bomama ningathi ngishiya ngaphandle ngoba le nto engizoyikhuluma kuzobenefitha lena ngaphezu kwethu. Umfana yilothi mayikhulelisile uthi ingane yakhe angabe sasho nokuthi asiyobheka iDNA avela adle phansi noma avela adukutholile obukufuna ngithi wena obufuna umfana ilento eblema wena njalo mayixakekile ubona ngathi umfana umfana akakwazi ukumela izinto zobudoda umfana ukuthanda makumlandi makungemlandi uyakushiya namhlanje siphile insukwini la ingane sithi nje no 18 Yes, yomfana siyashada. Ayikazi lutho lento. Ubaba wami wathi mawuganwe intombazane elilingana nayo usiso mdala lowo kuwe uzoguga kuqala kushiya. Angisaphathi ke mawuganwe umdala kuwe. Lenhlolo ivungacisha ungayitholi. And nomfana oganwe ontanga yabo noganwe umuntu omdala ushesha guge. Uzama ukumesha istandard. Bathini ngapha bathlehla mfana. Sisi phume bafanele uzolimana phuma ko Ben 10 oh uthi ngeliye ngoba ngiyabona ngathi bambe kakuhle lezi gebengwana lezi ezikubhekayo ukuthi zivamise ukuthayigetha nini nazi ukuthi uneyingane embili neyintathu nomuzi usebenza kahle uya stable
abafana ke labo bafuna intombazane emekahle enemoto uthole sekuqoqhobela imoto yomfazi ukuze imalanga liyangizwa na umfana akanamahloni ukuthi ukuzalisile okulaxaza kanjani umfana uletha ngahola ayospend 1000 engayithengela incwadi yokufunda ulwazi engelazi incwadi zokushayela engenamali ngisho ayibekayo njalo kodwa ngenyanga uno 1000 awuspendayo awudlayo nawe umfana ke lo hayi nizongizwa phela nina angibaphathi-ke laba namhlanje abadla nochocolate nama-chips badle namapizza wawumbona umfana odla ipizza umfana nje odla ipizza isitabane phela leso umfana odla ipizza yini sitabane ngomqondo nange noma abangalali namanye amadoda kodwa isitabane ngomqondo ngeke ngamangala kusasa bangamfice sehagele nenye indoda umfana uyohlale eyini bazalwane ngishe thandana nawe uthandanela ukulala nawe aningizwa phela nina uthandalelani nawe let's talk about men sesishilo umfana futhi akuyona i-age umfana yezo umfana ula ekhanda ukuphi umfana ikhanda ukuvuthwa kula yingakho ungabona umuntu ena 13 years uthi indoda ke le ubufaza khona ukushada ubufazi is a state of your mind uyazi ukuthi kokusiza ukushaya izandla kuyabanda la emnyango uzogodola kakhulu njengoba ushaya izandla nje wenza i-connective power uyanyakaza kuzoshisa abafana namantombazane bayingozi ngoba abafana bafana namantombazane let's talk about men indoda akusikhona ukuqatha ngaphansi nokuba nezebhongane ungizwile na indoda kodwa kusho ukumela ubudoda indoda uyazi mayisize yathi yakuthanda wathi uyakhumula nti bufaka ama-hips wavele wama njengesele indoda iyacimeza iqinisele kufaka iringi ikhuza umfana ngaphakathi de wena mfana akwenziwa njalo because indoda ayikushadeli uthando inkinga yenu nishade nabafana anishadanga nendoda uthi uyakhumula isisu simdwayidwa sishwabele sasesidonseka la indoda iyadlula kuleso sisu because indoda kumuntu wesifazane into ayifunayo nansi bantu besifazane yile umfana ufuna ifika umfana ufuna ukuthi unani ufana nentombazane intombazane ifuna ukuthi udriver umfazi uyazi ufunani ufuna ukuthi udrayive yini la ngaphakathi yini lo funa ukuphi uyezwa intombazane ufuna ukwazi ukuthi njengobiza uyibekeleni umfazi ufuna ukwazi ukuthi njengobeza kwakho ungathanda kuphatheleni futhi umfana kanendaba akakubuzi ngisho umlando wakini uzokubuza ukuthi uzuthandana naye wakwathandana nobani. Wena mbuzo oqala zokubuza wona ubani babo wengalakho igama uzomenzana. Indoda into yokuqala uma ifika kuwe ibuza uma wakho, ikubuza udade wenu, ikubuza abafowenu, ikubuze ngo-anti aningizwa phela nina, ikubuze ngemvelaphi yakho. Because indoda iyazi ukuthi uma ithandana nawe ishadi history yakho, ifuna ukwazi ukuthi yini okufanele iqaphele. Washada yini uma wakho? Uma bengashadanga yini? Uma ashada waphuma emshadeni yini yamkhipha emshadweni? Awuthi ngisondele kini.
You are watching Somnalatic Sun.
A world of sensible thinking.
A world of sensible thinking information.
Known unknown.
And unknowable.
Indlela yokucabanga yolwazi oluphusile.
Olwaziwayo, olungaziwa, nolungenakwaziwa.
Umfana nensizwa ikuthengele imbali. Indoda it has fully account. Sifake imali ngoba sifunisha ndawonye, iqale liplane layo ndawonye. Indoda kele insizwa noma umfana uyakuspoil, thengele obhithi ubhidlikisisa kushile. Intombazane uma ukhipha 2000 noma 1000 kuthi baby sambe siye out, ethi baby kuphi, athi choose restaurant. Kodwa umfazi uma ukhipha 2000 athi ha singathenga igrosa, asambe siyothenga igrosa sibuye ngizopheka mina la endlini. Bheka eceleni, thani ungabe ungumfazi noma uyintomba za ne, ngabe ngumfa na. Akhona amadoda endlini, bakhona abafazi endlini. Oh Nicole, indoda esewumfana ikuthengela konke ekwazi ukuthi uyakuthanda, futhi yenza sure ukuthi idlale ngathi le mali kuwe, ngoba vele wena uyinto ye-entertainment, uyinto yenkanuko. Kodwa wena ekufunayo indoda yazi ezenjani, ayizishaye ngazuthi le mali. Kufana nale relationship okulalwana, khona abantu abalalana 2 hours. Kwenziwani isikhathi esiningi ichaka futhi eyilala isikhathi eside namarawundi amaningi. Ayekho nje umuntu okucabanga ulala ngempilo ephezulu uzohevuzela isikhathi eside kangaka. Futhi imali vamise ungabi bikho umuntu ongenamali okhokha ngale nto. Bacabanga ukuthi umuzi wakhiwa ngesinene, umiswa ukulalana. Uyomangala uma kuza abafazi abadala athi na 15 years usuke ungakashadi noma ungakamthandani nomuntu. Uma uzukhohlwa ukuthi uyamthanda, usuke usenomsangano love uma kungalaleki, uma ungakhulumanga naye. Hey babo, wena ufana nomuntu ose-addicted ekuphuzeni ikofi letiye. Uma ingafa nje lo muntu eshayiswa imoto qhufu uyokwenze njani? Hayi njalo ngiyakhuluma njalo. Mina ngivame ukukhuluma le zinto ongathandi ukuyicabanga. Phambisizani ukuthi awutenalendi funa ukuthi liyaphi ngempilo lalomuntu hayi ukuthi nozijabulisa phi mina ngizokwakha isizwe sami la ngizokwakha sonto la lezo ngizokwakha iyeke le nto yokucabanga ukuthi khona umuntu wesifazane odalela ukujabulisa wena umshado has nothing to do nothing how umuntu ukethandisa ifebe impela musu kulutheka ngesifefe uzogcina ushada naso musu kulutheka ngendoda musu kushadela indoda isex is good in bed musu kushadela umuntu wesifazane ukuthi istofu sakhe sik number 6 shada lokho shada shat umqondo ne character ungezi nothando uma ufuna ukuhlala nomuntu permanent is a commitment okay what is a man a man who has nothing to do with your age nobufana futhi has nothing to do with your age kodwa a manhood is your status your mental status uyakwazi yini ukuzikhuza kungenzeka injalo okufunayo kodwa kwenzeke okufanele kwenzeke ubudoda yilobo buthi uma ikhumuka amazinyo ungakamshado ezivele zoshada ngiqhubeka naye mayinqama kumlenze singakashadi ngiqhubeka naye number 2 umshada wakhiwa phezu kothando waphiko phezu kwalulo naphezu kwecommitment umshado yingakho baba ungakafiki neBhayibheli lithi thandani madoda thandani abafazi mina nginalo uthando lokuthanda muntu kodwa nginayo icommitment yaye yomuntu esengiqumile because mina ngiyitshela ukuthi nguNkulunkulu hhayi uNkulunkulu ophinda nje kanti uNkulunkulu weBhayibheli mase ngithenga yakuthanda ithothwe ichamela soqhubeka noyichamela wami engiyikhomithe kuye uyangizwa yini awuthena leli uma bedisalaza ukuthi isalwa zamantu wena awazi ukuthi intombi yakho uqala kwabo gogo wakho indoda yilethi wazi ukukhuluma into ngiphinde ngishintshe ayikho indoda eyalo muntu wesifazane ithi siphelele uthando ayikho indoda umfana luphela kanjani uthando yini yona uthando yini uthando wonke umuntu oweza kuwe wathi uyakuthanda ngelanga usengasho ukuthi akasakuthandi bese niyahlukana kuza lapho abafazi bami ongitshela oyedwa engafika kuyena ngathi yami mina ngilikhiphe igama ukuthi ngiyathanda intombazane engangiqomile ngiqome kuqala so khuluma ngendaba yothando ngoba uthando lalala uthando kimi lo msangane eniwenzayo mase lizo ileyo nto okuthando ukuthi uzinhliziyo ithi gugugu shaya kanjani gijimani uthando leyona leyo nto egijimayo ingagijima manje in 10 minutes time esagijima ushiwa kangakanani njengoba eshiya umfazi wakhe wada kasamthanda uthiwe nakuzukuphela wakho iqala lapho nje umuntu athi ngithanda wena wedwa wesilisa ayekho indoda ithanda umfazi oyedwa amanga lawo ayekho indoda enjani inamanga indoda yangempela iyakwazi ibonti ngiyosha la kodwa ibumela ubudoda ngakho ke ungagani umfana gani indoda ngoba indoda is a potential father ngoba uma usuganile awudingi isithando uthi ngiphinde futhi ngiyazi ukuthi mina ngikhuluma izinto engafuni ukuzizwa awudingi isithandwa emshadweni udinga ubaba idemon all over la indlini shawa phambili izandla. Misele ngenyawo. Calombe mbeke. Calombe mbeke. Ngibuke mama. Ufa. Out. Then I'm observing her mama. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uyenza nangaphezu kokucela kwami. Inkinga yesikole khulekela ukuthi isolveke manje. Kusho umuntu nje onenkinga yala isiswini sakhe. Kusho umuntu onenkinga lapha esiswini sakhe. Size ngathi siyaluma. Hello mama te wheelchair.
Lezi zimangaliso zezwele na.
Ngiyabonga kakhulu ongenzele khona namhlanje. Ashayi izandla abaphila abantu enaleni. Hayi ke sigiyeni sihambe nike sakala phansi.
Uma wena ke ufuna ukubonana nami face to face with the king. Lapho ke siphula izimpande zenkinga yakhe sikukhulekele nje kuphela. Sikunikeza ulwazi kanti futhi sikunikeza a prophetic knowledge and the prophetic direction. Sikurefer emkhakheni yempilo esuke sibona ukuthi idingwa impilo yakho makukhona okudingayo. Njalo ngolwesine kusukela ngapast 9 kuze kuyoba u4 ntambama ngisuke ngikhona lapha eNalamandethi. Nalamandethi Lecture Theater 340 Magwaza Maphalala. Njalo ngo9 ekuseni every Thursday so ngikhona ngizosiza abantu ezinkingeni, abantu bephila ngihlale nawe. Ngabe ezamabhizinisi, ngabe ezefamily, ngabe ezenhlala kahle yakho, ngabe ezemfundo, ngabe yani. There is no problem. UNkulunkulu enala athi angikwazi le ukuyisiza abantu. UNkulunkulu ezi empower me with all knowledge, with all powers that is available to help you. Join me every Thursday uzitholele a face-to-face prophetic consultation.
Thank you for watching or listening, reshaping your mentality for plenteous living with His Majesty King Sumnan. For more information, you can call us on 079-1755-628 or send us an email on info@nalamandate.com. Visit our page on YouTube at King Sumnala-Nalamandate. Like and follow our page on Facebook at King Sumnala-Nalamandate. Follow us on TikTok at King Sumnala-Plenteologist. Also follow King Sumnala on my work network, Sumnala. Join our app on www.mywalknetwork.com or find it on Google Play Store.